get out here, no shenge, Nkwongorere, hey. Nyeruka, nyeruka, mukunzi, nashitse.
Jump on the beat.
Oh baby, oh baby, oh baby, oh. Oh honey, honey, honey. You gonna have Bugatti, oh. You gonna have Ferrari, oh. Moyoni kwako, baby, kweli mimi medata. Suga mbele wewe keza. Mugira yukuri miza. Iseko ya wenziza. Ya nyichika shika na yoyo. Uvaye onda shaka. Kumutima wanjari uganza. Uvaye baby. Ari wakanda kanda. Uvaye onda shaka. Kumutima wanjari uganza. Uvaye baby. Ari wakanda kanda.
Mutima wanje numvanuzu ye. Bye bye heartbreaker girl. Welcome dream maker. Oya oya na vikubabara. Vikubera uwe. Oh baby you my everything. So let me give you everything. Napenda yako designo. Napenda yako mwendo. Your body's like a pants. And you know that I have the key.
Shaka kumutima wanjari uganza. Uvaye baby ari wakanda kanda. Uvaye onda shaka kumutima wanjari uganza. Uvaye baby ari wakanda kanda. Egera hino shenge Nkwongorere, hey. Nyeruka nyeruka mukunzi nashitse. Kubona wahinduye byinshi muri je. Kandi nanje bebe nanje burya niwe narota. Iseko ya wenziza. Ya nyichika shika na yoyo.